sajilo aba tubastani zmene wankula bon kalindo lero before September 2024 baja bon kalindo mwini wake amati yeo the president wantu osauga komanso president wa Malawi first ndi chiri chose chomwe amayakula yeo amati amakala akumenyera nkondo kapena akumenyera ufulu a Malawi ndipo lero kwabweranso lero pa 4 September 2024 bon kalindo wayankula motere
kung'alula kwanga kwa lero wina mwina akwiya kuma izine sindi samala wina akwiye asakwiye ichi ndi chilungamo chimene ndikufuna kunena akulu ananena pombuyumu kunena kuti chilungamo ndi mwano chifukwa chimazaoneka ngati ndi chinthu chopweteka cha mwano koma chili chilungamo kuti bwino kumwapirisi lowawa kwambiri koma uti uchire ndiye ambiri tumuchiratu lero chifukwa ine chimene ndikufuna kulankhula ndi chilungamo ndipo chondigwera chindigwere ondisaka ndisake kuma ichi ndi chilungamo chake chifukwa ine ndimangoyima pa chilungamocho ndipo amanena kuti munthu samawo okufa samawo pakuwola inenso sindikuopa kuphedwako chifukwa mmene anthu akuvutikira muno m'Malawi ndi chimozimozi kumwalira sizikusiyana ndipo wakanakhala kuti anthu amapempha imfa anthu ambiri m'Malawi muno akanayipempha kuti mwina angapume chifukwa inu tangoganizani mmene kulili ngati ku Queens mmene kulili ngati ku Kamuzu Central Hospital mmene kulili ngati ku Nzuzu Central Hospital ndi muzipatala za mmizi monse mulibemo mankhwala amalawi akuchita kuwuzidwa kunena kuti tiyeni muzikagula mankhwala mulibemo mankhwala yeti tili ndi president amene amazitcha kuti ndi president komanso background yache yati yopemphera koma akuzuza anthu nzomvesa chisoni kunena kuti anthu odwala matenda akuluakulu woopsya ngati mmene ilili cancer mupite abale kwa inu amene mmati ine ndine wana madrama ujawo ine ndine wati kufera nji uja tapitani ku Queens tapitani ku Central Hospital ku Kamuzu mukaone mmene anthu akuvutikira mapatient a cancer ndikatitu kuvutika ndikunena kuti mankhwala akansawo kulibeko ndipo akuwuzidwa kunena kuti azipita anthu wazikagula ndipo pa wiki anthu amene amayenera kuti apangidwe administer mankhwala akansa mwina kawiri katatu mukapita muzipatala zinazi mankhwala akansa ali pa 180 ochipisisa ali pa 100,000 150 sopano ngati munthu akudwala kansa wakumuzi amene amachoka so ulendo wa utali mwina kuchokera ku Nsanje ku Chikwawa ku Mwanza ku Mangochi ku Mzuzu kuchitipa akuyenda ulendo wa utali kumchinji kuti akalandire mankhwala ku Kamuzu Central Hospital ku Queens kuja kumatchedwa ku Mzuzu akalandire mankhwala a kansa koma mankhwala okulibe ndikamanena kuti mankhwala oti kulibe ndikunena kuti olochubu chomwe chija amayikamo drip ija chifukwa mankhwala aja amayenera kuti akaatenga ayike mu drip ndi drip yomweyo chichubu chache chija kulibeko koma tili ndi president oyendayenda amene akuononga mabillions ndipo madokotala afika size yonena kuti patient uja akamachoka naye ku theater izitu zoona zokhazoka these are issue based findings sikudati tikungonena tuiyayi ma findings awa ndiyeniyeni madokotala akufieta afika size yomasonkherana ndalama kumapanga chopereka ngati kuchalichi kuti akagulire mapatient penikira weni weni ziko la Malawi. Limene lili ndi asogoleri oneka opemphera. Limene lili ndi asogoleri oneka opunzira. Limene lili ndi asogoleri olemera molapisa koma alibe chidwi ndi anthu awo. Ukayangana kumbali ya anthu a business ozilimbikira oka mwachisanzo mwatenge ngati asozi. Mene asozi akuzunzikira asozi. Nyanja ya ulere ya Mulungu koma mukaone mene aboma a polisi mene akumangira anthu. Kae kae kuli Wonde National Park. Kuyandikira ni nyanja ya Malombeyo. Mukaone mene anthu akuzunzikira kumene koko. Asozi amene anabadwira amene momo makolo awo anabadwa amenemo munyanjamo chitu yawo ndiyo gwira nsomba ndipo ife chimene timaziwa nchonena kuti aliyense amampasa amamuza kuti azidula nsonkho kuchokera kuboma ku fisheries koma lero kuti abwera African National Parks anthu akuzunzika kopya azungu amene wakuatenga anthu okuda ngati ndi anyani ndipo akuzunzika kale kalero tikati tikamapita cha ku Malombe uko kuyandikira ndi Liwonde National Park. Inde Liwonde National Park ndi protected area kuchokera kale ndipo olo mwana obadwa kumene amadziwa kuti ukokoko sikopita kuya koma lero lino African National Park itabwera ka chifukwa chokuti ndi azungu paja kumalai kuno kuti maopa azungu mzungu akakukalipira kuti stupid iyo maana kuti kumasekerera anthu akuzunzika kupsa muziko la Malawi asozi amene ankalipira nthai imene yoyo anawo sukulu sukulu iyo analephera asozi amene akadalira kumamanga nyumba zawo kumapanga china chilichonse kuzera ku usozi pogwira nsomba zimene zijazo zatha. Boma iri likuzuza anthu kopya maboma ena mbuyo mwinde analipo koma zimene zikunalibe maboma ena mbuyo mwachokeramu koma sana zuze asozi ansomba tikunena tukuja kumachedwa ku Liwonde National Park imafika pontawi ina ndithu anthu ndikuphedwa kumene koko kuphedwa anthu. A DC ya Mangochi akuziwa, DC wa Baraka akuziwa, DC wa Machinga akuziwa, mafumu aesesa kumene koko achimwala ndi anzawo, kuesesa kuti muna akambirane nawo anthuwa, koma sizi kuteka, kufika saizi yokupha munthu, kumupha munthu, chifukwa wapezeka akuweza nsomba. Ziko la Malawi anthu mene akuzuzikira simasewera tikapita kuma estate ya Cholo ni Mulanje ndiye isi yankhani yaseu isiye chifuka amene jandende akapolo kuchokera nthawi ya weresike kae kae malo kumene kondiye kulibe ti anamuzala pakana mukonde kuyanga naso malipirowo malipiro aje kumakhanga takumpasa mwana kuti akagule chitumbuwa nthawi ya break ku sukulu. Ndiziko lomvesa chisoni lero ukamaona akupanga ma tactics anthu amene wawa kuti aberezi sankho ati azawineso kawiri ndikumazifusa kuti hei awati abwira ati azapange chani chimene achiwalira Malawi muno ndi chani ine ndaona kunena kuti amalawi ambiri ndife amalawi ofoka amalawi ambiri khandife opepera mwina nene mawu amwano chonjo chifukwa zimene zikuchitika kuno ku Malawi kukanakhala maiko ena afisi amenewa asatana amenewa atapakirapo matewera awo kumapita kwa amawo koma ifeyo amalawi tinafasa kwambiri oloza ndege yomweyi ya chikangawayi malipoti ona amawa kukanakhala ziko lina anthu ali panseu lero koma kuna tingoita ndisamademo achili makuti tieni tipite panseu muona achinyamata sotu achinyamata amene ndi generation yathu chifukwa ziko lina lili yose kamena generation ina ili yose imazilamulira yoka koma achinyamata ndi amene akuzuka lero ndikumakapangisa ma press conference kumanena kuti aye winiko amene jaye ndiwachamba osamumvera olo kuti tipite panseu osatuluka ndi pamene mmatenga makamera anu mafoni anu ndikumajambula ndikumafusana kuti kodi kumene koko kumademo achili mawo uje ni chiwini kocho kwabwera anthu iya amene chachisiri kwa basi musiyeni amene akuchemerera zimenezo ndi achinyamata generation yathu ya ife imene ikana malamulira ziko linolo koma tawasira agulu kunyinda akulu wokuti anatha azitipasa ifeyo ma directions amene sangapindulire ziko nkomwe utenga wanga opita kubanja la kwa Chirima, banja la UTM komaso wa Malawi nonse. Amene mmakonda ziko lanu, ndinafuna ndikulangizeni kunena kuti inu a UTM pamene mukupanga programu yani yopita ku convention, ndafuna ndikulangizeni utenga undu wa ulere, muutenge musautenge, koma ineyo mene ndaonera ndi mene a Malawi amachitira. Palibe amene ata zasungere gasa ya Chirima kupatula nkaza ache ndi akubanja. Ndipo inu akubanja mukairekerera nkhani iyi chifukwa cha sukulu, chifukwa chopemphera, chifukwa chofuna kusunga malamulo kuti musatengepo mbali pa nkhani za UTM, muziwe kuti legasi ya Chirima yathera pompo. Ndipo ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti ngati mukufuna kusunga chipani chimenechi, kuchisunga ichichi cha Saulosi Chirimachi, nkhope yache kuti izakumbukiridwe ndi ana amere Chirima tengapo ni mbali. Ndipo mwina nkutheka kunena kuti siku lija ngozi ija imachitika anali Mulungu ananena kunena kuti inu amayi musapite nawo, chifukwa ine nimakuziwa ni inu amayi Chirima ndinu mayi wokonda, mayi amene si mmamusiya mamuna wanu, mmaenda naye kwina kulikonse, koma mwina chinali chinsisi cha Mulungu. Lero limwawo natu azinzache amene amazicha kuti ati ndi anzake a Chirima. Tikunena pano ena akupanga zodabwisa kwambiri kumadabwa kuti sha abale uyu sakati panyanizache wa Chirima uyu akupanga izizi. Ndipo akulu kunja kuno kosaza kukhulupirira munthu. Ena mwayiwo ndi amene wawa anamuthawa Saulosi Chirima, anamuthawa kucha kuchikangawa nzawo akuzizidwa kumene kuchako. Iwo ndikunena kuti sechingi mwirephere mwisiye, sechingi imire pompo chifukwa kunja kwada. Amene ajatu analowa pampando chifukwa cha Chirima, mu UTM muso alimo ena amene akumaima ndikumapanga matama ngati akumusapota Chirima kapena ankankonda Chirima, koma ali manjanja widi yeni aguru kunyinda afiti asataniki amene pamaso pazana lija ankalira misonzi pakana maso kutupa, koma akunyadira kuti Chirima omwalira. Ine nimafuna ndikupempheni inu akubanja, mupange zimene amapanga azipani zina, musasiye ichichichi mukachisiya muziwe kuti ulopa salupaja ulopa t-shirt paja siku lina muzapeza nkhope ija palibepo. Ndi mmene zimayendera tundale za kuno ku Malawi. Ankaziwa ndani kuti pansalu ya MCP nkhope ya kamuzi zachokapo ndikulowapo awaleruwa. Ankaziwa ndani sinthawi nache panalowapo nkhope zawo ndi Maremu Sidiki Mia, lero siya salapo yache yokha. Ankaziwa ndani ndiye muziweso kunena kuti izizi ndikukuuzani zisiku lina muzandikumbukira. Ndipo munthu apalibe munthu amene ali ndi kiitu kuposa mere Chirima. Ndipo ziko linoli kanakhala kuti tilibe mtima okonda zathu tini ndi mtima owakonda a Malawi, zipani zonse UDF PP AFOD DPP UTM mukanaitanizana nikokakhala pa emergency meeting kunena kuti kodi tichose ng'onazi tithane nazo kupatula izi akumapanga maplani oberawa ndi chani titani kii ndi mayi Chirima. Izizi mundikhulupirire, taitengeni pamene mukumvera audio muitenge nkhope ya mayiyo muiyang'ane, mulibe chisoni, simukuonapo future so pamenepo. Koma vuto la ife anthu akuno ku Malawi, ndale zathu sitikonda anthu amzikolo, ndale zathu zakuno timafuna kuti tizizilemeresa tokha. Andale akuno amafuna zinena kuti izi ndi nzanga, mmene amapangira a business yena amangofuna azilemera okha, safuna kuwalemeresa anzawo. Kuno ku Malawi kuli vuto lalikulu kopya, tikanakhala kuti andale kapena akanakhala kuti andale amakonda ziko lino, mmene zachitikira za Chirima mujatose tikanabwera pamozi ndikutenga kii ndikupeza kii. Ndipo kii yake ni mere Chirima, ndiye mere Chirima yokumusiyapo kumusiya atupere yapo kumusiya ine kuchihana mbali inayo ndikuzamusiya bambo wawo mutali kambali inayo mukuta kuona chani abale kodi kampeni ya jenga kare yotani kwa mavuto la kuno kumalawi chimene timaziwa pa number 1 ndi kuba timangofuna diziba basi sidi kufuna kutukula ziko lino ndi chifukwa chake olo achinyamata pakali pano akuvutika olo aja amafunika kupita ku Israeli aja anaberedwa ndalama zao ndi boma boma la Malawi kuzera mwachakwera anaba ndalama za anyamata ku Israeli panopa saa kupita ko ku Israeli ko ndiye mukanai matu munene chirungamo kuti kodi anyamata aja azapita ku Israeli kapena sazapita ku Israeli ndi kunena to anthu okuba inu kodi anyamata muna atengera ndalama zao ena anangongola ndalama zakatapira tikunena pano akumagwidwa akumamankhwala ena atatenga zingwe kuti akazimangirire azipe chifuka cha ngongoli zakatapira zimene munazipangisa inu aboma ana aja akuzunzika ku Israeli aja ngakhale tikuziwa kuti akupita ku ukapolo koma mukanauza muziya pasa ma update mmene mmapangira inu ngati nthawi ija ya ngozi ya ndege ija koma lero kuli zii mungobweresa ma statement onama munane na pajanoka kune akuti aku Germany apeza black box ndipo boma la Malawi apasira black box lero mukatulusa report onena kuti black box munalibe ufiti agaru inu wa satana mufuna muziya pusisa Malawi maona ngati ndife ananu ndiye ndikufuna ndikuuze pano kunena kuti achinyamata aja mafuna kukagulisa ku Israeli akuvuta kwambiri ndipo akuzunzika muauze chilungamo kuti Israeli ilipo palibe dhani kuti muzipusisa Malawi koma ndafuna ndikuuze ni Malawi joka watu pata kale pano ngakhale inu akubanja kwa chilima ndi mere chilima ndipo ingakhale voti yache osakhala ya masewera azimai kumuvotera nzimai nzao tieni tipereke ndithu reward kubanja limene lilakola kwa chilima pomusa nkhamere kuti ayimirire upresidenti zina za UTM mungo zinamiza ena wabwera kuzadya chuma cha masiye chisirize ndi kunena ndine na madrama watu kuferanji Bon Kalindo the DC mwana opya kwambi amene sinema opa wina aliense ndipo wina chaka chino voti saiona kuma ine masomo angamu inu akubanja kwa chilima kalani pansi moganizira bwino poganizira ntchito imene anagwira mbale wanu isathere malere enawa ni manjanja widi
kula kwa Bon Kalindo lero pa 4 September 2024 Bon Kalindo amakhulupirira kuti chilichonse chimene amayankhula iyeyo mwini wake amati akumenyera ufulu a Malawi akufuna dziko lathu likhale labwino likhale losinthika ndipo asogoleri athu azipanga zomwe anthu ake amafuna ndipo Bon Kalindo pachifukwa chimenechi anazipasa upresidenti umene amati ndi presidenti wa anthu osauka komanso presidenti wa